asante. Ninaomba sote tusimame kwa maombi. Our first item in the program